Ngibingelele i-leadership ye-zone ekhona phakathi kwethu. Sibingelele i-branch task team ekhona phakathi kwethu. Sibingelele ama-volunteer wombutho kwi-branch yase-Ward 32. Ngicela kazishayele izandla nje ama-volunteer. Kule nkulumo emfishane engizoyenza egameni le-region nakegameni le-province, ngiyafisa nje ukuqala mphathi wohlelo ngokuthi i-ward yase-Ward 32, i-branch yase-Ward 32, enye yama-branch kwi-province yakwaZulu Natal kanye nakule region yaseThekwini esiyikhonze kakhulu ngoba inobuholi obusebenzayo. Noma singenayo i-branch executive committee, kodwa i-BTT yale branch isebenza kahle kakhulu. Ngicela sibashayele izandla. Siyabonga ama-programs amahle kakhulu la kule branch. Siyazi ukuthi namhlanje njengokuba sila sizokhuluma ngokhetho lwe-ward i-by elections, akuba ngalula kakhulu. Lokhu esihlangene ngako la namhlanje kusukela ngo-2016 lapho kwaye kwenzeka khona iphutha uma kuregistwa ama-candidate endaweni yokuba kuregistwe uComrade Mngonyama okuwuyena owayekhethwe yi-BGM ye-ANC wa-endoswa umphakathi wala ewadini, kwenzeka iphutha yokuba kuregistwe omunye uComrade. Lokho ke kusithathe isikhathi eside kakhulu ukuzama ukukulungisa. Siyajabula ke namhlanje uma sila sizolungiselela ukhetho lwe-ward. Comrade Mngonyama, lapho ukhona ngicela uphakame. Ngiyafisa nje esame ngenyawo sinishayele izandla. Comrade Mngonyama, i-leadership ye-ANC kwi-province yakwaZulu Natal, oComrade uSihle Zikalala, oComrade uMdumiseni Ntuli, bathi ngize ngithi la kule ward namhlanje nakuwe, abantu abanjani esibafunayo kwa-ANC ukuthi babe abathunywa babantu, babe ama-candidate we-ANC? Okokuqala Macabane, sidinga abaholi abaseduze nabantu, abaholi abazaziyo iy'nkinga zabantu, abaholi aba-accessible, abaholi abangathi mase bebekwe kwi-position bangasafikeleleka, bakwazi ukuxhumana nomphakathi wonke. Siyajabula-ke ukusho la kule ward ukuthi we are happy nge-candidate yenu uComrade Mngonyama, ngoba noma engakabi yikhansela kodwa sowumningi kakhulu umsebenzi asewenzile. Ngicela simshayele izandla uComrade Mngonyama. Siyabonga Comrade Mngonyama. Kodwa ke amandla awethu, siyafisa ke Macabane ukusho ukuthi noma uComrade Mngonyama kuwuyena ozoba yiface ye-campaign ye-ANC, kodwa asivoteli isiqu sikaComrade Mngonyama, sivotela i-African National Congress. Umsebenzi azowenza uzobe ethunywe yi-ANC, uzobe sebenza nabaholi bonke abakhona ebrantshini, uzobe sebenza under the guidance and supervision of the ANC in the region as well as in the province. I-ANC ke yiyona kuphela enenhlelo zokudila nama-problems afeyisene nezwe lakithi. Sibonile izolo uma umongameli ebethula i-State of the Nation, babekhona laba abamabharethi abovu baphazamisa bahlupha for more than 1 hour and 30 minutes, kodwa sagcina siqhubekile nokwethula i-State of the Nation lapho umongameli ebeke khona zonke iy'nhlelo ukuthi kwicala lemisebenzi uhulumeni we-ANC yini azoyenza. Kwicala lama-state-owned entities, ingaba ukhuluma ngo-SAA, ukhuluma ngo-ESCOM, zithini inhlelo ze ANC no government sinethemba ke njengamanje ukuthi uma ukomrade uSihle Zikalala ethula state of the province uzobe esho naye ukuthi kule province yakwaZulu Natal zizothini inhlelo ukuthathela kuzwe lonke ukuresponda kuzona zonke inkinga abantu bakithi ababhekene nazo yingakho ke sizothi la kule ward yase ward 32 yinye kuphela inhlangano okufanele ivotelwe yiAfrican National Congress ngoba uma sivotele ikhansela leANC eward 32 umasipala nemetro yakeThekwini ilidwa yiANC kuzobalula ukuxhumana and ukomrade uMngonyama ubese reportela kanye neBT team ukuthi inkinga zala ewardini izindlu kwamanyama areas kube khona ama problems wamanzi kanye neelectricity la eAlbert Park siyayazi into ye overcrowding emaflatini konke lokho iANC no candidate weANC sizokwazi ukudila nayo asiphume sonke ke bakwethu siyobhalisa sibhalisele ukuvota sivotele iAfrican National Congress siyabonga kakhulu ke kwi leadership ye branch sibonge nama volunteer sisazoqhubeka sisebenze singene yonke imizi sikhulume nabo bonke abahlali base ward 32 sibanxenxe ukuthi bavotele iANC ikakhulukazi ama students la emaflatini singene door to door sikhulume nabo bonke kanye nakwamanye ama areas amandla awethu tata ANC tata amandla siyabonga kakhulu bakwethu
siyabonga kwi leadership eh ukomrade undobe sibonge